ABC, so offer. gaufa hono taloa e he folo fola he fono ngaloa kie mala ia more ai lelei lau e tau falo tupea moe ave ave kako siso nai whakalave kie ia nai pau kie mate tau ato ae whakamalo kie o wha ae o tua o nehi fo kie whonua roto ko ia o tau hau ana Mamani oku whakaofa hono tala noa e he folo fola ne fono ngā loa ki e mala ia more ai lelei lau e tau whalo tupea moe ave ave kako sisu nai whakalave ki e hia nai pau ki e mate tau ato ai whakamalo ki e o wha e o tua o nehi fo ki e whonua loto ko i aho tau hau ana
Kalisi tiane ke tokanga ki he anga o e tau whononga Mamani, whai ngata
ata,
oe hahame,
hahame
a te taufa,
oe
lotupe,
moe
auka,
moe aukai,
oe mau,
oe mau anga e tapuaki.
Kalisi
tiane,
ke tokanga,
tokanga,
ki he anga
o, e tau whononga.
He ko mamani,
mamani,
whai ngata
ata,
o e hahame,
hahame
a te tau wha,
o
e lotu
pe,
moe auka,
koe
mau
koe mau ana e tapo aki
sia si oe o tu
o tu
a no fomo ke toka